Aimani, achu, ngifuna impilo e-right, ngifuna nemali eningi, ngijabulise nabazali, ngisebenzele endlini, laba bafana abaningi nale mali ikhona, naba bayatekateka ngizobafaka isikole, wayini ngizala ngamawazawazi, washo mama wathi ngiyisiphalaphala, wayini ngizala ngamawazawazi, naba laba bafana ngamawalawala, ayiye, cela ipapa nishebele, nesavana ngithelele, le piano niyekele, yelele.
Aye, you want to start to the show with it. Yeah, want to buffy la wekele. Wekele, I'm be here, I'm a kekele. Yeah, yeah, wele. Aye, ubi di soga, ubi di soga. Mele cost quanta, mele cost quanta. No be small matter, no be small matter. They say from Niger, they say from Niger. Ubi di smarter, ubi di smarter. Mele do younger, mele do younger. Daddy man standa, daddy man standa. Why you don't like that? I beg, give me six.